kusuluhisha. Kama kuna mtu amekosea mwingine, amwambie sorry.
No, Sombara Mwangaza.
Nikasema sorry mara sabini.
Sorry, amini, unitume uko.
I thought by saying sorry, then shida imeisha na tutapata maendeleo na tutaendelea vizuri.
Kemo oro kemwe.